Less energy. Less energy. Dan fil kame tosha. Kame tosha.
Mara to kujua.
Alafu na zinflate na volleyball moja pia.
Naitwa na Mats. Kwa nini nimecheza na yeye? Kwa sababu